uhlungane kandaba uhlungane ombelebele uhlungane emanqulumeni kwase kwasa amanqulume sibekelana unodumehle esigambesi usishaka sishaye kanjengamanzi ile phele qamanyamala ebe ngokukhalipha ushange sabe ukuthi ngushaka ushaka kuyinkosi yasemashobeni unamakhwela ingonyama umahlomo ohlathini njengohlanya uhlanya olusemehlini amadoda udabazi ithafa ebele yakumfele unomashobushobu kasenze ngakhona ugaqalibomfu nasekuphatheni ubholokoqa abazalukanisile salukaniso nojinomgqigheye eyakwantombazi neyakwanandi ayikhiphe eshobalibomfu ayete.